kurana kɔnɔ jɔn bɛnɔgɔkɛ don i bɛnɔgɔkɛ tɛ koyi ala kɛra bɛnɔgɔkɛ de don